to e do to. Patama koinda na likolo Nano kelimbula libanda na kozela sale Na memela evololo ya bolingo andimanga Na linga kaye salinanga
Peyo sale, tikero sale Sale Peyo sale
Park where we used to make love after dark.